kɔsa in na marise minnu nana an bolo yan sisan a marise ninnu bɛɛ kɛra an kɛrɛfɛ u b'a dilan karton usiniw na kuwa bon an tɛ marise sɔrɔ sisan.
Thank you.